ndabaramukije bakunzi ba Isaac TV nkuko mwama twamatsikura misi yose. Iyi ni Isaac TV izo kuzana amakuru atandukanye, amakuru nuvuga agezweho. Kuri uno munsi iyi ni Isaac TV tubazaniye cha kiganiro kinyino umuntu babare gato yinuvuga yuko uramurazi ivyuma ntibisezerana. Amakuru y'inkino twatumaze igitu cyavuga, ariko uno munsi byabaye ngombwa yuko simbira kuri mikoza Isaac TV kugira ndabayagirire rimwe kabiri gatatu. Nuvuga yuko muri bimwe bimwe ibice bimwe bimwe bigize ano makuru ngira ndakuzanire, turaza guhera mu gihe cyacu ndaho ariko hari himi ariko haba inkino. Novuga yuko za retour muri coupe du président mu gikombe cy'umukuru w'igihugu ariko haba retour. Turaza guhera mu Burundi rero mu gihugu cyo wacu cy'amavuko, turaza gukubitira muri Afrika, tuze kuva muri Afrika dusimbire mu gihugu cy'Ubwongereza aho Premier League aho inkino zariko zirabandanya, ndetse tunakubitire muri Ligue 1 Conforama mu gihugu cy'Ubufaransa, turaza gukubitira mu Budagi naho ne turabe ukuntu bimeze, tushe dusimbira no muri Calcio nayo murazi ntihiganwa Serie A hariya mu gihugu cy'Ubutaliyano, aho uzakumva byinshi aho mu gwa Cristiano Ronaldo ariwe Juventus Torino aho waraye ukubiswe ibitsindo bitatu byose n'umugwi wa AC Milan, aho amahigwe atari menshi cyane gose yo kujya ndese murazi ryo bari rya mbere kandi ryo bari bayibara ku mukinyi Cristiano Ronaldo. Muraza kumva byinshi aho ekipe ya Juventus dotire ishobora kubura mu migwi ine ishobora kujya muri Champions League. Ayo yose n'amakuru naguteguriye inyuma yo gutsindwa ibitsindo bitatu na AC Milan umugwi wa Zlatan Ibrahimovic ari kumwe na Nobita Diaz yavuye mu gwa Real Madrid. Turaza gukubitira mu gihugu cya Espagne, mu gihugu cya Espagne naho ntivyari vyoroshye aho hari imikino ikomeye cyane gose, imikino ibiri ikomeye cyane ariko bitari vyoroshye n'umugwi wa Atletico de Madrid ariko urahuza ubwayo n'umugwi wa FC Barcelona. Ni mu gihe ku rundi ruhande umugwi wa Real Madrid wakiriye umugwi wa FC Sevilla, umugwi ukomeye cyane nawo ne novuga yuko iyo migwi ukarine yose irikiraguhanira igikombe ngaho muri gihugu cya Espagne, igikombe cya La Liga tubibukanya yuko ku mwaka uheze igikombe cya La Liga cyari cyatwawe n'umugwi wa Real Madrid. Kuri no cyoro mbega biragenda gute, ni FC Barcelona, ni Atletico Madrid, ni FC Sevilla, ni Real Madrid, byose muraza kuvyimba muri ano makuru nabateguriye. Ayandi makuru nza kukuzanira ni muri bimwe bivugwa ahana hariya mu ma transfer cyangwa ndetse n'ibindi bivugwa ni nyuma yo kongeza amasezerano kwa Neymar Junior mu jwero wa Paris Saint-Germain. Muraza kumva byinshi byavuzwe ku ruhande rwa FC Barcelona, murazi FC Barcelona ariko irashaka kugirane kulekrita umukinyi Neymar Junior ava mu gihugu cy'Ubufaransa muri Paris Saint-Germain. Ibyo byose muraza kuvyumva muri ano makuru kuri mikoza Ice TV muri kumwe na Star Boy. Natse vyo tashobora guhera mu gihugu cyacu cy'u Burundi, mu gihugu cyacu cy'u Burundi novuga yuko yari ku petit president, ku petit president novuga yuko ni igikombe gikomeye cyane gose, igikombe novuga wakizanye ni nyakwigenderanye n'icyubahiro umukuru yahoze ari umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ariwe Pierre Nkurunziza. Kuri no cyoro rero barakinye retour match za RS novuga yuko sino ndeka ndazicisha ku gato kugira bigende neza cyane gose. Match ya Garage Express novuga yuko mu gusanzwe uva ngaho muri capitale politique ngaho mu ntara ya Gitega. Garage Express urimo abakinyi ba Chris Nedi n'abandi bishaza n'abandi bakinyi benshi baje guhuza ubwayo na Flambeau du Centre. Flambeau du Centre novuga yuko numwe mu bikomeye ndetse uri kurahiganirwa no gutwara igikombe cya Primus League hano mu gihugu cy'u Burundi. Waje gusinda Garage Express zose ni yose n'imigwiyo ngaho mu gihugu cya Gitega ngaho wonye muri capitale politique mu ntara ya Gitega. Flambeau du Centre yaje kwirahira umugwi wa Garage Express bisindo bine kubusa. Ni mu gihe Bumamuru yaje kwirahira Messager Ngozi ibisindo bitatu kuri kimwe. Bumamuru no mugwi novuga yuko ngaho mu Cibitoki Messager Ngozi mu cyamuvyumva ko ari w'Ingozi. Bumamuru yaje gusinda Messager Ngozi muri match ari bitatu kuri kimwe. Ni mu gihe umugwi wa Musongati ngaho mu gihugu cha ngaho muri capitale politique nyene mu ntara ya Gitega ugerageje kuraba ngaho muri quart de finale harimo imigwi itatu yose yari kwirakina ariyo Garage Express akabamo Flambeau du Centre hamwe na Musongati. Musongati yaje gusinda ibitsindo bibiri Olympic Star y'Imoyinga. Musongati mukaba muzi ko ari umugwi ngaho mu ntara ya Gitega. Tugerageje kuraba iyindi match ya Vitaro. Vitaro yaje gusinda bibiri kuri kimwe iza gusinda Royal. Izo ni match za izo ni match ari muri match retour re match zeruka kuba reka ndakubwira ukuntu vyagiye kugenda. Match retour novuga yuko Vitaro yaje gusinda Royal bibiri kuri kimwe ni mu gihe Bumamuru yaje gusindwa na Messager Ngozi kimwe kubusa. Ariko match ya Vitaro yatsinze bibiri kuri kimwe ariko mache ya are novuga yuko Vitaro yari yatsinze kimwe kubusa bisigura yuko ngaha Vitaro irabandanije muri demi finale ama Bumamuru yaje gusindwa kimwe kubusa na Message Ngozi ariko mu rukino rwibanze novuga yuko Message Ngozi yari yatsinzwe bitatu kuri kimwe bisigura yuko ngaha anye Bumamuru nayo yone ibandanije hehe muri demi finale Musongati iyo ngabo igitega nayo yaje gusinda Olympic Star mu rukino rw'ibanze isinda Olympic Star ibisindo bibiri kuri kimwe ndetse no muri Rotour Musongati iza kwirahira tena umugwi wa Olympic Star wo ngahe muyinga igisindo kimwe kubusa bisigura yuko Musongati nayo iri mu maikipe yaherekeje izindi mu kuja mu gice cya kabiri gishira icyanyuma Garage Express niko kuko nyene yaje gusindwa arero turu na Flambeau du Centre yo ngaho nyene igitega zose ni ekipe zo ngano uvuga yuko yari derby ikomeye cyane gose naho Garage Express no uvuga yuko numugo usanzwe ukina mu cicaro cha kabiri ni mu gihe izindi ekipe zose ngaho tubona zose arizo muri Premier Division bisigura yuko Garage Express bari bakoze akazi gakomeye cyane gose kugira abashore gushika muri Cardo Finale Garage Express yere yaje gusindwa returu na Flambeau du Centre igisindo kimwe kubusa hama biba birangiye uko Flambeau du Centre iba irabandana Nikarenda kugire ekipe zine novuga yuko zamaze gushika zamaze gushira amaguru yose mu gice cya kabiri gishira icyanyuma ni Vitaro kuvanga mu gihugu cy'u Burundi na mu capitale novuga yuko ngaha muri capitale Bujumbura Vitaro akacyaza Bumamuru akacyaza na Flambeau du Centre akacyaza nundi mugari we Bumamuru kuvanga mu ntara ya Cibitoki tugerageje kuraba reka turindire badukiranga mu minsi yuko no imigwi izohura ni tariki iyi migwi izohurira ko ndinga anye kugira byose mushore kubimenya novuga yuko amakuru amwe dufisiye mu gihugu cy'u Burundi asana yagomba kugirane asana yarangiye ugerageje kuraba ukuno izi matches zari matches ziryoshye zimeze neza reka turindire demi finale nazo ukuno zizogenda mbega ubona Musonga ati izo twara kino gikombe mbega Flambeau du Centre ubona izo twara kino gikombe Bumamuru yoyo Vitaro ubona gute reka tuvuga ati wait and see uko biri kose finale izo bakandi ndazi tuzoyikurikirana no tuzoba twibereye aho onye novuga yuko turacyari mu makuru yo mu Burundi novuga yuko ayaragezweho nayo onye amwe novuga yuko ariko yariko aravugwa reka dusimbire tuve mu gihugu cy'u Burundi gatoyi dusimbire mu gihugu cya Tanzania ni mu gihe mu gihugu cya Tanzania hari himirije hari kuba urukino so samedi le 5 z'ukwa gatanu 2021 wari guhuza umugwi wa Young Africans murazi n'umugwi ukomeye cyane usanga ukinamwe ndetse n'imisore hani wacu mu gihugu cy'u Burundi biri ariwe Abdulazak Fisto 4G ari kumwe na Saido Nibazonkiza Lion 10 ariko urukino suko rwagiye kuba n'umugwi wa Young Africans wari guhura n'umugwi wa Simba Sport Club n'uvuga yuko urukino warungoroje ni rwabaye rukiba ariko kuri Isaac TV tavuze ati ndishora guca tacyo tuvuze urwo rukino novuga yuko amasaha gwa rugenekeye uko rushora kubera ko baje guhindura amasaha match giribe nuko rero abatwara yanga bavuga ati ibyo nibishoboka yuko match ishora kugirane kunguruzwa amasaha kandi amasaha match yari kubera ko araya anye match rero baza kwanga kuyikina bavuga ati match zoba uwindi munsi Ni mugenga aho nyene mu gihugu cya Tanzania match nkiyo ni match bikomeye cyane gose tubibutsa numugwa Simba Sport na Diamond Platinum zakabasanzwe ari umufana wa Simba ni mugihe wo bita Harmonize nawe asanzwe ari umushabiki wa Young Africans mbega tuvuge gute mbega urukino ruzobajyari n'urukino no kwari kugwa rurindiranye igishika na benshi muri hamwe bavuga ati ni hazobura abantu bazava bica iswaumu Yazobura abantu bazava bikiswa umwe kubera guterana amajambo cyanye gushwana muri tere ndetse n'ibindi byinshi ariko muri cyo gihe match urumva kwitabaye yarasibijwe bivanye n'ukuntu bagiye kunguruza amasaha abatwara Young Africans bavuga ati ibyo nibishoboka yuko dushobora gukina match amasaha tavuzwe bien avant nibikunda rero match iza kungururizwa ubundi munsi tutarashobora kugirane kumenyeshwa aho ni mu gihugu cya Tanzania tugiye mu Rwanda naho mu Rwanda mu match yarabaye harakantu gatoyi mu Rwanda nshobora kuvuga aho demi 19 novuga yuko APR niyo yatwaye igikombe ngaho mu gihugu cy'u Rwanda cya championat y'u Rwanda kuri no nshuro novuga yuko APR maze gukwiza iripititre ifise ibikombe 18 niyo ekipe ya mbere ngaho mu gihugu cy'u Rwanda maze gutwara ibikombe byinshi cyane ngerageje kuvuga muri Afrika amakuru nabateguriye nayo onye reka gatoyi tumira amateka toyi dusimbire mu mashampiyona amamwe akomatu komeye ngaho mu Burayi kugira tubabwire ibyaranze indwi duhereye mu gihugu cy'u Bwongereza novuga yuko
ni match itari yoroshye yaje guhuza umugwi wa Leicester City ihura na Newcastle. Yari match ikomeye cyane gose. Newcastle yaje gutsinda Leicester ibitsindo 4 kuri 2. Ibitsindo 4 kuri 2. Ni mu gihe muri ku munota wa 22 Joseph Roque n'umukinyi novuga yuko yaje ava muri Arsenal bamutiza muri Newcastle United. Yaje gutsinda guterekamo igitsindo cya mbere ni mu gihe ku munota wa 34 uwo bita Paul Dammett yaje gutsinda igitsindo cya kabiri ku pasi nziza yahawe na Matt Rich. Hama ku munota wa 34 abaza gutsinda igitsindo cya gatatu cinjijwe na Callum Wilson. Ku munota wa 73 baza guterekamo ikindi gitsindo cya kane. Callum Wilson aza gutsinda ikindi gitsindo cya kane. Ku munota wa 73 byari bitsindo 4 ku busa 4 vya Newcastle. Gwari ukino rutoroshe cyane nuko ku munota 88 wo bita Mark Albrighton au pasi nziza na Jamie Vardy aza gutsinda igitsindo cya mbere cya Leicester. Kerechi enacho mu Nigeria hawe pasi na Ayoze Perez aza gutsinda igitsindo cya kabiri. Match za kurangira ari bitsindo 4 kuri 2. Nubwo yuko yari match ikomeye cyane
ni mu gihe itariki 8 Leeds United yahuye na Tottenham Hotspurs. Leeds United izakwirahira umugwi wa Tottenham Hotspurs bitsindo 3 kuri 1. Hama tugerageje kuraba ibisatu Hingman Sun inovuga yuko yaje kugombora igitsindo cyari cinjijwe ku munota wa 13 n'uwo bita Dallas. Hama Hingman Sun mu Nyakorea aza gutsinda igitsindo cyo kugombora aha ipasi nziza na Dele Ali. Ku munota 43 Patrick Bamford umukinyi akomeye cyane gose asanzwe ari umu atakangendegwa ko mu mugi wa Leeds United yaje gutsinda igitsindo cya kabiri. Hama baza kwiyongera igitsindo cya gatatu ku munota wa 84 bisigura yuko Tottenham ntiyorohewe mu gihe baheruka kwirukana Mauricio Pochettino ava mu mugi wa Tottenham Hotspurs baza kuzana umukocha wundi Jose Mourinho. Jose Mourinho na urazi ko yirukanye bazana wundi mukocha mushasha. Muri ico gihe novuga yuko muri bino bihe Tottenham ntiyorohewe na gato kuko imaze inkino nyinshi iguma itakaza. Bisigura yuko ukuntu kwiko kwirukana abakocha kira kumwanya biriko birabakora ko cyane. Inyuma yo gutsinda ibitsindo 3 kuri 1 na Leeds United. Leeds United novuga yuko numungu ukuri kurerekana ubukomezi bwayo inyuma yo kuva mu cicaro cya kabiri uduze mu cicaro cya mbere uno mwaka uri kurabikora neza cyane. Tubibukanye yuko wigeze no kunganya na Liverpool uratsinda imigwi ikomakomeye uraza no gutsinda mugi wa Manchester City. Novuga yuko numugwi novuga uri kurabikora neza cyane gose muri Premier League. Tottenham rero muri kino gihe novuga yuko iragiramiwe niri kwiroroherwa cyane. Ni mu gihe Crystal Palace yaje Sheffield United yaje kwakira umugwi wa Crystal Palace. Umugwi wa Crystal Palace uza gusinda Sheffield United ibitsindo bingahe? Ibitsindo bibiri kubusa. Ni mu gihe umugwi wa Manchester City yari derby ikomeye cyane gose yaje guhura n'umugwi wa Chelsea. Tubibusa yuko umugwi wa Chelsea na Manchester City bazohura mu rukino rwa finale ruzobera bariko bavuga ruzobera kuri Hada Turkey hariya mu gihugu cya Turkey. Ariko ni mu gihe bariko bararikrama ngaho mu gihugu cy'Ubwongereza bariko bararikrama yuko urukino rutobera hariya kuri Hada Turkey mu gihugu cya Turkey kugira rushobore kubera kuri Wembley Stadium. Tubibutse yuko imigwi Chelsea na Man City zose ari zo mu gihugu cy'Ubwongereza ziko zirarikrama ukuntu urukino rwokinirwa kuri Wembley bivanye na cya kibazo cya COVID-19. Rero umugwi wa Manchester City waje gukubitamo igitsindo cya mbere hakiri kare cyane uza gutsinda igitsindo ku munota wa 44 gitsinzwe na Raheem Sterling ku pasi yarahawe na Sergio Kunagwero. Ni mu mupira warudugije na Gabriel Jesus aza gutanga umupira ariko Raheem Sterling ntiwamushikira neza aza kukora Agwero ntiwamushikira neza aza kukora ko ama Raheem Sterling aza kwinjiza igitego cya mbere. Hama ku munota wa 45 baza gusha penalty Sergio Kunagwero yahushije penalty aho umugarde wa Chelsea ariwe Eduardo Mendy yaje gufata umupira neza apana ivyo kuvuga kukura yo gusaute hanze yaje kufata neza ara umuhereza mu maboko. Half time novuga yuko igice cya mbere cyarangiye ku gitsindo kimwe cha Man City ku gitsindo cyinjijwe n'umukinyi Raheem Sterling aho pasi na Sergio Kunagwero. Mu gice cya kabiri ntivyoroshye kuko ku munota wa 63 Hakim Ziyech yaje gutsinda igitsindo cyiza cyane gose ahawe ipasi na Cesar Azpilicueta. Ama ku munota wa 92 ku munota wa gasunuzo novuga yuko ku minota y'inyongeza Marco Alonso yaje gukwitayo igitsindo cya kabiri ahawe ipasi na Timo Werner asanzwe avanga mu gihugu cya Alemanya. Ugerageje kuraba Reka ndakubwira abakinyi baje gutangura ku ruhande rwa Manchester City no ku ruhande rwa Chelsea. Ku ruhande rwa Manchester City mu igori hariyo Eder Morales no mu Brazilien no mu gardien abikora neza cyane gose. Ku ruhande rw'iburyo bari yari yakinishije batatu batanu babiri. Iburyo nga yari yashize Ruben Dias Laporte amushira ngaho inyuma na Nathaniel Ake. Acha haza Joao Cancelo, Fernando Torres ni umuspanyole, Cancelo akaba ari umunya Portugal, Rodri mu Espanyole, Raheem Sterling umwongereza na Mendy umufaransa. Imbere yu ku ruhande go kwataka hari Sergio Kunaguero na uno mu Argentine, ari kumwe na Gabriel Jesus na uno mu Brazilian. Ku ruhande gwa Chelsea mu igori ni Eduardo Mendy. Ni mu gihe inyuma yakinishije batatu ariwe Anthony Rudiger na Andre Christensen, Cesar Azpilicueta, hamagati hari bane hari Marco Alonso, Billy Gilmore, Ngolo Kante na Leigh James. Ku ruhande rwo gusatira hari Hakim Ziyech na Christian Perisic. Imbere yaho hari Timo Werner kuva mu gihugu cha Alemanya. Ugeregeje kuraba ku ruhande rwa Chelsea no vuga yuko abakinyi benshi bari bahuri bari baruhuriwe no vuga yuko ari benshi cyane gose. Ugeregeje kuraba kuri liste nuza kubonamwo Thiago Silva, nuza kubonamwo Jorginho, nuza kubonamwo no mu defensere wa Chelsea asangwa akina ku ruhande rw'ubu bamfa ariwe Shewell, nuza kubonamwo Kai Havertz na none ntiyatanguye ku ruhande rwa Chelsea. Novuga yuko abakinyi benshi basa n'abari baruhuriwe, sinzi ko ariko bitegura imache bazohura n'umugi wa Manchester City. Ariko giye ku ruhande rwa Manchester City naho ne hari abakinyi bamwe batari batanguye. Ugerageje kuraba hariho umukinyi ngendegwa ko basigaye bagendera ko ariwe Riyad Mahrez kuva mu gihugu cha Maroc, ndetse na Bernardo Silva kuva mu gihugu cha Portugal. Muri ugo rukino ntihari yatanguye ni mugihe na Fernandinho muri ugo rukino ntiyararimwo na nuwo bita Gundogan nawe ni mu gihugu so yarari, numudagi ariko afise amamunko yo mu gihugu cha Polonye nawe ni siho yarari. Ni mu gihe inyuma naho ni Johnstones nawe ni hari yatanguye, nuwo bita Zichenko nawe ni hari yatanguye muri ugo rukino, nuwo bita Kyle Walker. Baraje kugira remplacement barinjiza abakinyi Phil Foden ku munota wa 70 arinjira kugira arabe yuko hari cyo yokora kugira umugi wa Man City utahana manota 3. Phil Foden yari nje ku munota wa 70 agombo Sergio Kunaguero. Ikari Gundogan ku munota wa 71 aragombora Ferran Torres. Ku munota wa 80 Zichenko yari njiye kugira agombore Benjamin Mendy ariko byarabataye ku amazi. Ni mugiye ku ruhande rwa Chelsea Kurtzuma yari njiye agomboye Andre Christensen ku munota wa 45. Ni mugiye ku munota wa 68 Jorginho yaragomboye Ngolo Kante. Ni mugiye ku munota wa 76 Hakim Ziyech yaje gusohoka hinjira Callum Hudson-Odoi. Ugerageje kuri match kuno yagenze yari match ikomeye cyane. Tubibuse yuko match zibiri ziheruka kuba kocha Thomas Tuchel ariwe ari umukocha wa Chelsea ahora na Manchester City zose arazitsinze. Mbega tuvuga ati white and si muri finale, tuvuga yuko Chelsea izotsinda Man City cyangwa tuvuga yuko Man City izotsinda nde izotsinda Chelsea. Reka tuvuga ati white and si uko biri kose. Tugaragaje kuri abare statistique zaranze urukino. Possession do bad Man City yari fise Man City yari fise 49%. Ni mugiye umugi wa Chelsea wari ufise 51%. Bisigura yuko Man City wararushijwe cyane. Corner zari zitandatu za Manchester City na zibiri za Chelsea. Offside zitanu kuri Chelsea kuri imwe ya Manchester City. Amakosa 10 ku ruhande rwa Chelsea na makosa 12 ku ruhande rwa Manchester City. Yellow card amakarata y'umuhondo, amakarata abiri ku ruhande rwa Manchester City na karata nime ku ruhande rwande rwa Chelsea. Ugerageje kuraba shoot on target Chelsea ni zitanu mu gihe ku ruhande rwa Manchester City ni zine. Ni mu gihe umukinyi yitwa Kevin De Bruyne ntigeze aho nyoza ukuguru muri urwo rukino, nibaze yuko bamubikiye urukino rwa finale. Wolverhampton nayo igenekezo rya gicenda yaje guhura n'umugwi wa Brighton Albion iza gusinda ibisindo bibiri kuri kimwe cya Brighton Hove Albion. Ni mu gihe umugwi wa Aston Villa waje kunyagirwa n'ibisindo bitatu na Manchester United, bisindo byatsinzwe na Bruno Fernandes, Mason Greenwood hamwe na Edinson Cavani. Ni mu gihe ku ruhande nago rwa Aston Villa igitsindo niwe batanguye no gutsinda kinjijwe n'umunyafrika umunyaburkina Faso ariwe Berta Traore. Ubandanije naho kuri uwo munsi nyene ni umugihe umugwi wa Everton waje West Ham waje kwakira umugwi wa Everton. Everton iza gutsinda umugwi wa West Ham igitsindo kimwe kubusa cinjijwe na Dominic Calvert-Lewin. Igitsindo kimwe gusa nico cinje kaba cinje muri mita ya mbere. Arsenal yaje guhuza ubwayo na West Brom Albion. Arsenal iza kwirahira igiza kwirahira umugwi wa West Brom ibitsindo bitatu kuri kimwe. Ibitsindo vyatsinzwe na Smith Rowe na Nicolas Pepe numunya. Cote d'Ivoire aha wipasi nziza cyane na Callum Chambers ni mu gihe uwo bita William kuva mu mugwi wa Chelsea akubitira muri Arsenal yaje gusinda igitsindo cha gatatu bibaye ibitsindo bitatu kuri kimwe. Tugerageje kuraba ukuntu matches zagenze. Nuvuga yuko byari ibintu bitoroshye ni mugiye ku munsi itariki 10 umugwi wa Fulham uza guhuza ubwayo n'umugwi wa Burnley. Duyerageje kuraba ico bita classement mu gihe cy'ubwongereza. Nuvuga yuko urukino Man City ari kurahura na Chelsea iyo iza kurusinda Man City bacha bayihereza igikombe. Ariko siko vyagenze. Thomas Tuchel yavuze ati igikombe ni wagitwara ntuzogitora kuri jewe. Turiya wa mwana we Pepe Guardiola manzu gende ukore neza cyane gose ni haragira ko ntwarira ku igikombe. Nuvuga yuko ku ndu ya 35 nu Manchester City ifite amanota 80. Manchester United kacigira amanota 70 ariko ikaba ifise urukino rumwe gukirarana bazohora n'umugwi wa Liverpool muri azira fois passe match ya Giribe ariko acha habayiki akajagari match za kunguriza uwundi munsi. Chelsea ifise inkino 35 ikaba ifise amanota 68 hakacaza Leicester City inkino 35 ikacigira amanota 63 hakacaza West Ham United inkino 35 nyuma yo gutsindwa na Everton iri mu kibanza cha gatanu n'amanota 58. Ku ruhande kwa gatandatu ni Liverpool ifise inkino 34 n'urukino rumwe gukirara nitarakina n'amanota 57 mu kibanza cindo kacaza Tottenham Hotspur n'amanota 35 mingi 35 n'amanota 56. Ugerageje kuraba imigwi ihereza turabona yuko Sheffield United irashobora gusubira mu cicaro yavuyemo cha kabiri na West Brom Albion ifite amanota 26 na Fulham ifite amanota 27. Iyo ni imigwi tuvuga yuko igeze habi. Tugerageje kuraba ukuntu ibintu biri ko biragenda. Ugerageje kuraba Manchester City novuga yuko isa niyamaze gutwara iki isa niyamaze gutwara igikombe kuko biri kose reka tuvuga ati wait and see. Turakubikira muri La Liga Santander. La Liga Santander aho Real Sociedad yasinze Elche ibitsindo bibiri kubusa. Ni mu gihe ku munsi w'igenekerezo ni mu gihe igenekerezo ry'umunani muri La Liga naho ne harabaye izindi nkino. Ni mu gihe Deportivo Alaves yaje kunganya ibitsindo bibiri ku bindi na Levante. Umugwi wa FC Barcelona uza kunganya n'umugwi wa Atletico de Madrid ubusa kubundi nta numwe yigeze yinjiza uwundi. Ni mugiye ku ruhande rwa Barcelona bari batanguje Marc André ter Stegen n'umudagi Oscar Miguez numu Espanyol Gerard Piqué mu Espanyol Cremalange mu Faransa. Ni mugiye hagati hari uwo bita Sergio Busquets Serginho Dest akaba ari avuka hari muri Etazini Frankie de Jong numu Orange Pedri mu Espanyol Jordi Alba mu Espanyol akacaza Lionel Messi mbere na Antoine Griezmann mu Faransa. Ku ruhande rwa Atletico de Madrid bari batanguje John Oblak akacaza Felipe mu Brazilian Mario Hermoso akacaza Stefan Savic akacaza Kylian Trapp mu Ngereza Marco Llorente Kokenale Thomas Lemar mu Faransa Yannick Carrasco umunya Belgique Luis Suarez mu uwo avuka mu gihugu cya Irigwe ari kumwe na Angel Correa avuka mu gihugu cya Argentine abona bari batangujwe muri urwo rukino. Ni mu gihe uwo bita Moriba yaje kugombora Sergio Busquets ku munota 31 byananiranye byanse haza Ronaldo Araujo aza kugombora Oscar Miguez ku munota 46 Sergio Roberto aza kugombora Serginho Dest ku munota 75. Ni mu gihe uwo bita Ousmane Dembele yaje kugombora Pedro ku munota 75. Ku ruhande rwa Atletico Madrid Saul Niguez yaje kugombora ku munota wa 12 Thomas Lemar. Ku munota 36 Joao Felix aza kugombora Saul Niguez ni mu gihe ku munota 72 Angel Correa yaje kugomborwa na John Frey Kondombia mwabonye hano kuri Stade Presse rw'u Gasore inaba ziko zirakina na Centrafrique yaje kugombora ku munota wa 72. Tugerageje kuraba ikintu bita statistique. Statistique possession ubwo yuko Barcelona yari ifite 59 mu gihe Atletico Madrid yari ifite 40. Tugerageje kuraba kuma offside
Atletico Madrid yarifise zitatu Barca zitatu amakosa Atletico Madrid yarifise amakosa 26 abakochenore sinovuga iko bataba bavyorosha bari kumwe naba nimugihe aba Blaugrana ariyo FC Barcelone bari bafise amakosa 13 ni ibintu bitari vyoroshye cyane ugerageje kuraba amakarata y'umuhondo bahawe bamwe ku ruhande rwa Barca 3 no ku ruhande rwa Atletico Madrid 3
okay baje kunganya rero ubusa kubuni nimugihe gwa rukino rukomeye cyane gose wari gutsinda uwo munsi yari kurararaye mu kibanza ca mbere ariko suko byagenze baje kunganya ubusa kubundi Real Madrid aho bari bavuga ati baravyinye bavuga ati nako tugiye gutsinda FC Sevilla ariko siko byagenze reka ndaza kubikubwira Cadix yaje gutsinda umugwi wa SD Huesca bitsinda 2 kuri 1 ni mugihe umugwi wa Atletico Bilbao waje kunganya na Osasuna Pamplona bitsinda 2 kubindi itariki 9 naho muri La Liga ukuntu byagenze match zarabandanije Getafe yaje gusindwa isindo kimwe na Eibar bayisanze wabo Getafe. Valence niza gusinda ibisindo bitatu kubusa Real Valladolid na mugihe umugwa wa Villarreal waje gusindwa iwabo na Celta Vigo ibisindo 4 kuri 2. Urukino rwari rukomeye cyane gose rwa Real Madrid bahura n'umugwa wa FC Sevilla rwari urukino rutoroshye cyane ku munota wa 12. Karim Benzema yaje gusinda igisindo bavuga ati muta warariririye. Icyo gisindo sijo. Ku munota wa 22 Fernando wipasi nziza na Ivan Rakitic nimuge ikosa yari kozwe na Casemiro umu Brazilian baje gutera kufra iragaruka bongera batanga ipasi ivuye kuri Ivan Rakitic aza guhereza umukinyi Fernando ava mu gihugu cha Brazil aza gutereka igitsindo cha mbere ku munota wa 22 igice cha mbere cyaje guhera ari igitsindo kimwe cha FC Sevilla ku busa bwa Real Madrid Asensio yari nje ku munota wa 67 atugomboye Toni Kroos aza kukubitayo igitsindo ku munota wa 66 ku munota wa 67 Asensio na abwe yahawe ipasi na Toni Kroos murambabarira gatoyi nari nihenze yahawe ipasi na Toni Kroos ku munota wa 67 aza guterekayo igitsindo cyo kugombora ehe ku munota wa 78 nimugiye hari habaye ikosa ku ruhande novuga yuko bari bateye ikintu bita umupira uza ngaha ku ruhande rwa Real Madrid nuko umukinyi Eder Militao aza gukora ku mupira n'ukuboko ariko atabibona ugerageje kuraba yari tushe involontaire kubantu kwa ariko turaraba imatch twavuze ati mbega i penalty tanzu gute nuko Real Madrid za gukubita counter attack Benzema bamukubita rugondi hene baza aho kuvuza penalty kuri Real Madrid ahubwo arbitre caja muri VAR acha penalty FC Sevilla aho novuga yuko ino penalty kuri avuga ko byinshi baravuga ati mbega La Liga abantu basanzwe ari abarefu bari kubabigenza gute ni mugihe Eder Militao gerageje kuraba kuntu yakoze ku mupira siho yari nti ariko araraba umupira urashobora gukora ku mupira ariko araraba bamwe bavuga ati yari tushe involontaire muri cyo gihe bacha ba penalty FC Sevilla Ivan Rakitic aza gutsinda penalty nziza cyane gose gardien Thibaut Courtois yagiye hariya umupira uje hariya anyu ku munota wa 94 muri mugihe bonge iminota 6 y'agasunuzo ku munota wa 94 Eden Hazard Toni Kroos yaje gutera ishuti nziza cyane y'umwotsi Eden Hazard aza kuyikora ko igisindo kiba kiringiye bicaye ibisindo 2 ku bindi match iba irangiye uko ni mu gihe Real Madrid bari bazi kubaza kurara mu kibanza cya mbere siko vyagenze urumva yuko nabone bace banganya 2 ku bindi ni mu gihe Atletico Madrid na FC Barcelona banganije uti rero classement imeze gute n'ubu nibiradadonuka kuko mu kibanza cya mbere hari Atletico de Madrid ifite amanota 77 hakachaza umugi wa Real Madrid aba Los Blancos akaba afite amanota 75 hakachaza ba Blaugrana aliyo FC Barcelona akaba afite amanota 75 hakachaza FC Sevilla ifite amanota 71 ugerageje kuraba rero ino migwi ine yose ku match zisigaye zitatu biraboneka yuko bose bakiri mu makuruse bose nta uramenye watwaye uzotwara igikombe kugerageje kuraba Atletico Madrid irutse amanota 2 umugwa wa Real Madrid ni mugihe FC Barcelona na Real Madrid banganye amanota 75 rero ishyiramo ryo muri Espagne uko rivuga iyo munganya amanota bace baraba confrontation direct inkino muba mwarahuye areretu tubibutsa yuko Real Madrid wirahiye mugwa FC Barcelona areretu nico gituma mugwa Real Madrid waciye uza imbere ya FC Barcelona aho ni La Liga Santander turakubitira mu nkino zimwe zabaye muri Calcio ni mu gihugu cha Itali inkino zimwe no vuga yuko igenekerezo rya 8 kwezi kwa 5
novuga yuko habaye imatch ya Napoli yaje kwirahira bisindo 4 kuri 1 Bologna zakunganya igisindo Napoli yaje kwirahira Spezia ya 4 kuri 1 Bologna zakunganya na Udinese Inter de Milan na Sampdoria Inter de Milan yirahira ibisindo 5 kuri 1 Sampdoria ni mugihe Fiorentina yaje gusinda ibisindo 2 kubusa Lazio de Roma tugaragaje kuraba rero itariki 9 inkino zarabandanije muri Serie A aho Genoa yaje gutsindwa bisindo 2 kuri 1 na Sassuolo ni mu gihe Benevento yaje gutsindwa na Cagliari bisindo 3 kuri 1 Parma iza gutsindwa 2 na Atalanta Bergamo Verona na Torino baza kunganya 1 ku kindi Roma iza gutsinda 5 Crotone 5 kubusa ni mu gihe Juventus dotire nko namenda kugira yaje gukubitwa na AC Milan ibisindo 3 kubusa Brahim Diaz ku minota 46 yaje guhitamwo igitsindo cya mbere ni mu gihe Frank Kessie yaje gusha penalty ku minota 58 hama Ante Rebic aza gushyira igitsindo cya gatatu cya kabiri ni mu gihe Fikayo Tomori umufaransa yahoze mu mugwi wa Chelsea the Blues aza guterekayo igitsindo cya kangahe cya gatatu birabirangiye ari bitsindo bingahe ari bitsindo bitatu kubusa Digeremo igenero ngaho wonye mu gihugu cha Italy Serie A ariyo calcio ahigeze kuri no mwanya reka ndakubwire classement aho Inter de Milan amaze gutwara igikombe vyaheze Inter de Milan iri mu kibanza cha mbere n'amanota 85 yaramaze gutwara igikombe ni mu gihe mu kibanza cha kabiri haza umugwa Atlanta Bergam ifise amanota 72 AC Milan mu kibanza cha gatatu n'amanota 72 Napoli mu kibanza cha gatatu n'amanota 70 ni mu gihe Juventus dotire mu kibanza cha gatanu Napoli mu kibanza cha kane AC Milan mu kibanza cha gatatu Juventus dotire mu kibanza cha gatanu na ndiko ndagerageza kuvuga mu ncamake nakubwiye yuko Cristiano Ronaldo ashobora kubura muri Champions League muri kariyeri iwe bizoba bibaye jambere ashobora gukina nta kine Champions League mbega azaje gukina Europa League cyanye azoca kubitira mu yindi migwi yamaze kuronga itike yo kujya muri Champions League hasigaye inkino zitarenga zingahe inkino zitarenga zitatu tuvuga ati wait and see Juventus kwishora kujya ni mu gihe bafite n'umukino batarakina na Inter de Milan ariko uko biri kose nibaze kwaza urusinda katuvuga ati wait and see uri mu kibanza cha gatanu umugwi wa Cristiano Ronaldo niwe uri mu kibanza cha kangahe cha gatanu turakubitira muri ligue inconforama muri ligue inconforama novuga yuko ni byari byoroshye muri ligue inconforama kuko umugwi wa Lille ubandanya kubikora neza cyane gose aho watsinze 3 kubusa umugwi wa Lens ni mu gihe Paris Saint-Germain yavuga ati mbega Lille irashobora gusindwa kugira turabe yuko dushobora gutwara kandi gakombe kuno mwaka ariko Lille ivuga ati sinshobora kureka igikombe cy'umwaka yaje kwirahira Lens bitsindo bingahe 3 kubusa ni mu gihe tariki 8 Nantes yaje guhura na Bordeaux Nantes za gutsinda Bordeaux bitsindo 3 kubusa ni mu gihe umugwi wa Lyon wa Memphis Depay na Florian Memphis Depay yari kumwe nabandi bakinyi benshi nabandi bakinyi Memphis Depay dusango tuzi umugwi wa Lyon usango ufisa bakinyi bakomeye cyane gose kuri uwo munsi ukaba waje kwirahira ibitsindo 4 kugitsindo kimwe Hussein Aouar yaje kwiterekaho igitsindo cya mbere Lucas Paqueta n'umunya Brazil yaje kwita igitsindo cya kabiri ku minota 65 uwo bita Bruno Guimaraes aza gukwita yaga penalty keza cyane gose biza kuba ibitsindo bitatu Bruno Guimaraes aza kwiyongera ikindi gitsindo kigira kangahe kigira kane baza gutsinda umugwi wa Lorient ibitsindo 4 kuri 1 inkino rero zarabandanije itariki 9 muri Ligue 1 Conforama Saint-Étienne waje kwirahira Marseille umugwi wa Florian Thauvin uza kubirahira igitsindo kimwe kubusa Angers na Dijon Angers za gutsinda 3 kuri 1 Metz 0 Nîmes 3 Nice 3 Brest 2 Strasbourg 2 Montpellier 3 Lens ubusa Monaco 1 Lens 1 Paris Saint-Germain 1 novuga yuko Paris Saint-Germain nyuma yo kunganya Lille yari isanzwe irusha inota 1 umugwa Paris Saint-Germain ariko muri kino gihe Lille yamaze kurenga inota 1 muri ico gihe umaze kuraba Neymar Jr yarasinze kuri penalty ariko muri Lille naho ku minota 70 bavuga ati eba twatanzwe umukinyi bita Selu niwe yaje gutsinda igitsindo cyo kugombora ni mu gihe Presnel Kimpembe ku ruhande rwa Paris Saint-Germain n'umu defenseur yaje guhabwa ikarata itukura ku munota wa 87 ni mu gihe mu gihugu cy'Ubudagi nacyo novuga yuko igikombe bamaze kugira umugwi wa Bayern Munchen waramaze gutahukana igikombe baramaze no kuyihereza icyo gikombe Bundesliga nayo tiyaganze gute Stuttgart yaje gutsinda ibitsindo 2 kuri 1 kimwe kuri kimwe cya Osberg ni mu gihe itariki igenekerezo ry'umunani
mu gihugu cy'Ubudagi inkino zaragize ne inkino zarabandanije Borussia Dortmund waje gutsinda umugwi wa RB Leipzig Leipzig no vugana n'umukinyi urumugwi ukomeye cyane gose ubarizwa no mu kibanza cha kabiri ngaho mu gihugu cha Alemanya Marco Reus ku munota w'indi yaje guterekamo igitsindo cya mbere ku munota wa 51 uwo bita Jadon Sancho n'umwongereza aza gukwitamo igitsindo hawe pasi nziza cyane na Rafael Guerreiro n'umuportugue ni ku munota wa 63 Lucas Klosterman yaje kugombora igitsindo kimwe muri ibyo bitsindo bibiri ku munota wa 77 Daniel Olmo aza kwiyongera igitsindo cya kabiri biba bibaye bibiri ku bindi ni mugiye ku munota wa 87 Jadon Sancho yaje kwiyongera igitsindo match iri mu guhera aho ipasi nyene na Rafael Guerreiro mu Portugal baza gusinda ibitsindo bitatu kuri kimwe kuri bibiri ni mugihe Erling Haaland amaze iminsi yarababaye na mazimisa dakina yaje guserebura ari muri vestiaire kuko byari bikomeye cyane kuko iyo baza gutsingwa ntibari kubarizwa mu migwi ine ya mbere ariko biri kose imbere yo gutsinda ubu babarizwa mu migwi ine ya mbere umugwi wa Hoffenheim waje gutsinda ibisindo bine kuri bibiri Schalke 0 kati no vuga ikwamaze kukoroka mu cicaro cha kabiri Hoffenheim bine Schalke 0 kati bibiri Werder Bremen ubusa Bayern Leverkusen ubusa Wolfsburg bitatu inyobere ubusa Bayern Munchen yaje gutekerera ibitsindo bitandatu byose kubusa umugwi wa Borussia Mönchengladbach iyi Bayern ndakubwire muyite guno mwaka Robert Lewandowski yakwise mu gitsindo cha mbere ku munota wa kabiri ahawe pasi na David Alaba David Alaba muramuzi n'umukinyi yamaze gusinya muri Real Madrid isezi kurikira nazuba kibarizwa mu gwa Bayern Munchen Thomas Muller aza gutereka igitsindo ku munota wa 23 Kingsley Coman atinatanzwe ku munota wa 44 Robert Lewandowski ariyongera igitsindo kigira gatatu kurane guwiwe ku munota wa 36 Tangu Nianzu ku munota wa 75 aza guhabwa ikarata itukura Munota 86 Lulwasane atereka ikindi gitsindo kigira kangahe kigira gatandatu baza gutekerera Borussia Mönchengladbach bitsindo bingahe ibitsindo bitandatu byose kubusa Kasimanga mu gicu budagi naho Bayern yamaze gutwara igikombe niyo iza kwisonga Bayern Munchen ifise amanota 78 ni mugiye Leipzig ifise amanota 68 Wolfsburg ifise amanota 60 Borussia Dortmund amanota 58 Entrance Frankfurt ifite amanota 57 Bayern Leverkusen ifite amanota 51 Novuga yuko tugerageje kuraba amahigano amwamwe atandukanye akomeye mu gihugu cya Burayi novuga yuko sanwa gizene nuwa yavuze reka nje kuri bimwe bivugwa ahantu hariya ni mu gihe umukenye Usman Dembele yaje yaguzwe miliyoni 105 avuye mu gwa Borussia Dortmund aza mu gihugu cya Espagne mu gwa FC Barcelona asanzwe novuga yuko ku ruhande rwa Ronald Koeman umukocha wa FC Barcelona muri no minsi nako arakina ariko ikizere cyo arakimufitiye abavuga ati tutegezwa kumwongereza amasezerano kugira 2020 nazogende ku buntu bishigura yuko rero uwo bita Usman Dembele yamaze kugira ante kongerezwa amasezerano mu mugwi wa FC Barcelona ku ruhande rwa Neymar Junior igaruka giye cyo mu mugwi wa FC Barcelona ntibaribona na gato kuko inyuma yo kongereza amasezerano muri Paris Saint-Germain Neymar Junior gushika muri 2025 biravugwa yuko bizo cyabigura umugwa FC Barcelona kuko agahera kaca kaba kenshi cyane gose ni mugihe atarasinya amasezerano amakuru amamwe twasomye mu binyamakuru vyemewe ngo mu gico cha Espagne Neymar Junior yari yavuganye n'abarongo FC Barcelona ko ashobora kugirane kugaruka mu gwa FC Barcelona abari hafi FC Barcelona bavuga ati Neymar Junior araduhemukiye kuko yari yatubwiye yuko ategeza kugaruka muri FC Barcelona mu gihe rero yongereje amasezerano biraza guherera hehe ni ibintu bizaba bigoye cyane gose yuko umukinyi Neymar Junior ashobora kugaruka mu mugwi wa FC Barcelona ni ibintu bitaza koroha cyane gose nyuma yo kongereza amasezerano iyindi myaka yongereje ko kugira ashobore kuza mu mugwi wa FC Barcelona ubundi umukinyi yitezwe muri FC Barcelona no vuga yuko bashaka kuronka mbere binasanga uri umukinyi Sergio Kun Aguero asanzwe akina mu mugwi wa Man City ashobora kuja mu mugwi wa FC Barcelona ayandi makuru novuga nka mu gihugu cha Espagne muri FC Barcelona umukinyi Philippe Coutinho nuko ariko ararondegwa n'umugwi wa Everton nga mu gihugu cy'Ubwongereza murabizi yuko amazi imisi agwaye n'ubu ndetse akaba atarasubira mu kibuga ni mu gihe amaze igihe kinini adakina ariko kuri ino nshuro mbega bizogenda gute ko umugwi wa Everton mu gihugu cha
cy'ubwongereza uriko urarondera iki uwo mukinyi ni mugihe kandi undi mukinyi FC Barcelona iri kwirarondera ni umukinyi witwa Lion Glanvbert afite imyaka 18 ni umukinyi bariko bararondera asanzwe n'umunerlande mu gihugu cya Hollande asanzwe akina hagati akaba ariko ararondegwa n'umugwi wa FC Barcelona asanzwe akina mu gihugu cya Hollande tugerageje kuraba amakuru ni menshi avugwa mu gihugu cya Espagne tuje kumugwa Real Madrid nawo umugwa Real Madrid uvuga ati umunsi basingwa na FC na Chelsea ibisindo bibiri ku busa bavuga ati kubereke umukinyi Edin Hazard yabonye Chelsea isinze aza kujyoherwa ari kumwe nabandi bakinyi ba Chelsea do Blues bavuze ati muri kino gihe amakuru ko aravuga umugwa Real Madrid bari bamuguze amafaranga menshi cyane imiliyoni zishika 140 ariko kuri ino cyoro Real Madrid ikaba yamushyize ku isoko ikaba ishaka imiliyoni zingahe 50 tugaragaje kuri abasezo ya Hazard uno mwaka yaranzwe n'ibikondoka mu gihe hari yakuwe muri Chelsea kugira aze gusubirira nde Cristiano Ronaldo byamutaye ku amazi ni byari byoroshye na gatoyi ariko muri ico gihe Real Madrid yavuze ati turashobora kugurisha miliyoni 50 tuzokwemera duhombe kuko Real Madrid ukashaka kugira ane kuzana umukinyi Kylian Mbappe Lutin ndetse na Erling Haaland reka tuvuga ati wait and see ayandi amakuru avugwa novuga yuko ni ku ruhande rwa Champions League yobere kuri Ada Turkey ni kibuga novuga kirisanzwe kiringa mu gucya Turkey novuga yuko no ku mwaka uheze match ya Bayern Munich nihura na Paris Saint-Germain match ari kubera kuri Istanbul mu gihugu cha Turkey ariko imigwi ivuga ati nico gukinira Istanbul mu gihugu cha Turkey kubera iki COVID-19 e match muravyibuka yaje kubera Lisbon mu gihugu cha Portugal kuri no nchoro ya bongereza federation bongereza yavuze ati match nico ra kubera kuri Adatik mu gihugu cha Turkey kuko COVID-19 ni hatari bavuze ati ni muyunguruze ishobora kubera kuri Wembley Stadium no vuga Wembley Stadium ni imwe mu matere ameze neza cyane gose tere mu gihugu cy'ubwongereza binanungwa nungwa yuko match ishobora kubera aho nyene bakavuga ati ekipe zose nizo mu gihugu cy'ubwongereza ibere Wembley Stadium na nakimwe ni mu gihe federation mu gihugu cy'ubwongereza niyo yasabye kubwira match ishobora kubera hehe kuri Wembley Stadium kugira match ariho izobera ya Chelsea do Blues na Manchester City. Yes ni mugiye umugwi wa Everton ushaka umukinyi bita yangu isa akaba sangwa kina mu mugwi wa Fulham akaba rondegwa no mugwi wa Everton. Ugerageje kuraba ama transfer reka ngirageze ndagusura ndakuronderera ama transfer amwe ariko aravugwa hirya no hino. Ni mugwi wa Paris Saint-Germain nawone uri mu migwi iri kurarondera Mohamed Salah asangwa kina mu mugwi wa Liverpool kugira barabe kujya gusubirira umukinyi bita Kylian Mbappe Lotin. Ni mugiye mu mugwa Borussia Dortmund kwera babona yuko Erling Haaland ashura kugenda bariko barondera umukinyi mu Portugal kina muri Eintracht Frankfurt asango ari mu Portugal bita Silva yarakiye no mugwa wa Valencia ngaho mu gihugu cha Espagne.
Yes amakuru y'inyino novuga yuko agarukiye hano byinshi twabiyaze twavuze byinshi bitandukanye nubwo ndabibusa n'umukinyi Gael Bigirimana hari asanzwe akinira umugwi wiwe uheruka kumutora nk'umukinyi yaranze ukwezi bisigura yuko n'abarundi aho turi hose tuguma twigaragaza uko biri kose ibintu bimeze neza cyane rwose kuri mikoza Isaac TV mwari kumwe na Starboy ni jina ariko ndasa n'ubayagira amakuru yaranze indwi amakuru y'inkino ndetse ku isi yose Starboy kuri mikoza Isaac TV na inashyige mu kiganiro cy'inkino murazi ko ndabakunda mbwira mu mwubahwe turabakunda cyane rwose Starboy no nibereye andika Starboy Isaac TV niko nita kuri Instagram ndetse no kuri TikTok ushobora kunsangaho kuri page yanjye nkoresha kuri Facebook ni Starboy promoter byose urashobora kundonga tukashobora kuragara 1 2 3 4 5 iyi ni Isaac TV we are on time bye bye.